indlela ezokwazi ukuthi size omunye nomunye nomunye. Ngani ngoba lana so builda icommunity where sizohlangana sengabantu sesizane. Ukuthi ukuphi sejozi kuphi ukuphi ukuphi kodwa sizohlangana ngandawonye sesizane siqhubeke sesishintshe umdlalo. Uzoqhubekela phambili bazana. In practice, none of us is free. Freedom is not is an illusion of money. Is an illusion. Money, that's the point, we are really nothing without money. We need a home, clothes, food, and cannot leave a cave even to go hunting. We need money. Now it's necessary to have money everywhere because everything around us is just for money. You cannot make a single step without it. But where we can find money, maybe to earn it. In practice, go with it. So yazi ukuthi sathola inkululeko. Inkululeko nini ngobani ngo 94 yayisilwelo yalwelo. Kodwa njengamanje mina ngokubuka kwami from where I'm standing ngiyabona ukuthi asikhululekile neze bazalwane. Asikhululekile neze. Into namanje sayiphilayo imali. Le mali le ekhipha idumbu daily basis. Mihla namalanga ekhipha idumbu le mali esephilelayo. Yabo? Siyaqelazeka ngale mali. Kunomama engibahlonipha kakhulu lapho mina abake behambe ngama-check bavuke o-4 ekuseni beyohlahla imoba. Ngiyabahlonipha labo mama. Ngani ngoba bayakwazi ukuthi namhlanje sizogqilazeka kepha sibheke emuva. Bayondla makubo, bayondla ingane zabo, bafundisa ingane ngalo mali.
Namadoda awasebenzi.
Namadoda awasebenza
manje. Utshwala la ifuna ugwayi. Bekhona lo muntu osifazana ngithi amshaye futhi.
Amshaye futhi
ufuna le
mali. Ufuna le mali.
So bakwethu imali ngizoyisho mina namhlanje.
So kungena makuphendisa.
Ukuthi yona
esibavele siyabahlukumeza abafazi emhlabeni. Uhlahluma uba nje uphi umhlukumeze ntambama. Ukhathele lo muntu. Ufuna ukuphekelwa wena.
Ufuna ugwayi kade
ufuna ugwayi. Ufuna yonke into. Athi uhambo yonke indawo lokubhela. Asibahloniphile abafazi. Ngiyanicela madoda.
Uqinisile la basebenza kanzima basebenzela yona le mali.
Yebo.
Yabo. Thina sihlezi sovuka ekuseni sovuka kufuneka ngihambe ngesikoleni awucabanga ukuthi ekuseni le phethi laphambi kwami libekwe ubani. Libekwe lo muntu lo ogqilazekile osebenza ama-hour angaphezulu mhlawumbe kwawu-10 ngosuku.
Lento engafanele.
Imfethu ibe u-8 ukuthi umuntu akwazi ukuthi asebenze. Ekugcineni uzohola malini uzohola
kuphela. Ufuna utshwala, ufuna ukudla. Awufuni nokufuna itoko nje noma ukuwustrap emateksini nje. Ngisopa ngami madoda, sinomali.
Lo mali leyo yona le esiphile nayo bakwethu. Sengizokusho nje ngizokuchaza kabanzi ukuthi imali isibambe ngamakhetango kanje, asikwazi ukuphefumula. Ukuze ukwazi ukuthi ungene ngaphansi kwendlu ukhoseleke, ufuna ube nemali, ugqoke ufuna ube nemali. Udle fanele ube nemali. Ngeke ukwazi ukuphila ungale.
Ngeke.
Ufanele
kumele uthi uma.
Ukusacela ungene epointini yezwe yachaza indaba yemali. Kufanele senze njani ukuze kube khona le rotation okhuluma ngayo.
Manake mama ngithi bengisachaza ngifuna ukuthi ngithole ngikunike umqondo ukuthi kahle kahle why si la. Ngoba abantu abaningi bayasibalekela bathi awu MMM. Umuntu uma umbuzo weMMM uthi uthini akawazi. Ithini ideology yakhona akayazi yabo. So sizozama ukuthi sikuchaze kahle konke umuntu abe understanding before siye ukuthi what is MMM. Udlalwa kanjani, ujoyinwa kanjani uma ngabe kajoyina. Abantu bazi siyajoyina, siyajoyina nangazi ukuthi siyaprovide help. So
sesishilo usisi.
Useshilo.
Ngena nepointini sizokwenzani ufunani ithini.
Okay, ngizoqhubeka nje ngifunde.
Yeah.
Have you ever wondered that is immoral to change yourself? That is a kind of prostitution to sell your own strength, brain, time. What is the difference from the trading your own body? Well, but it's wealth objects that people have to wear. If everybody will stop doing it, stop doing job, what is going to happen then? We will wrestle in a cave again, won't we? That is ridiculous. The same convincing arguments would be held for sure in the slave society. When the slaveholders had been trying to make understand their slaves, who for some reason didn't want to work for them and ask different questions, and later the same arguments the landlord told their slaves clearly and confidently. So, lana bayakuchaza, angizogxila kakhulu ngawo ngoba sinabantu.